webafowethu akwazi ukuphefumula ekugcineni amanesi ke okungabahlengikazi kabahlengi iguli ke emtholampilo ke kanjalo kwenase ebhedlela ke bagcine ke sebedlulisa ke amazwi ke okubonga ke kungizwe emchunu ke okungiyena ke okwazile ke ukukhuluma ke ngeenkinga ke ababhekana nazo ngaleko kunanaza ke awuyizwele ke bekhuluma noNgizwe ke beyibongela.
Awungizwe awu kodwa babumchunu eyamanesi ajabula yafa eyisikhulumele lapho bo. Hey siyayifuna le mali.
Siyawukhumbi wasakhulumelela. Ufika udola ukula kuzaba.
Noma kanjani kanza ukuthi ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga mambo. Awu ngiyabonga ngabe yakwethu mtaka baba. Awu kuthokoza mina mtaka baba ungadine nangombuso. Ngibonga mina ngani yakwethu mfowethu lapho amanesi onke anokolo uthuvu behlobo zobheka icele kodwa whole amaclinic people are working doing paperwork how can you be a life saver of our future and our generation and our grandmothers and our people you nurse them with mercy with no salary with nothing. So all that will be history by next year. Angikhulumi into eningi mina. Mama nizwe lime ngokunye kodwa lokhu ukuthi abantu abasebenza essential who have been working during isikhathi esinzima kakhulu ama coronavirus kwebe abalulekile. Those people should be a priority when the country continues unless ayeke akubekwa mayibonele. Definitely you will earn more than what you deserve. I'm telling you, I am your president. Indeed, I will make sure. Therefore.